Changi kute whānau Matariki. Wai ti wai ta wai punarangi, tuku wa nuku tuku wa rangi. Ururangi pohutu kawahi wai te rangi, te whānau Matariki. Wai ti wai ta wai punarangi, tuku wa nuku tuku wa rangi. Ururangi pohutu kawahi wai te rangi, ko te whānau Matariki. Last time, wai ti wai ta wai punarangi.